Inama nkuru y'umugambwe Sankanya Frodebu akaba ari urwego rutwara umugambwe ku rwego rw'igihugu yarayifashe ingingo yo guha uburenganzira bwo gusubira mu mugambwe abo bose bigeze kuba ari abanywanyi b'uwo mugambwe Sankanya Frodebu hama bakavamwo ku mvo zitandukanye ariko uno munsi bakaba bafise umutima wo gusubira gukorera ibikorwa byabo mu mugambwe Sankanya Frodebu. Iyo ngingo izoshyirwa mu ngiro ku rwego rw'igihugu, ku rwego rw'intara no ku rwego rw'amakomine atandukanye. Iyo ngingo rero yaraye yemejwe ifise intumbero zikurikira. Ubwa mbere ni ukubandanya igikorwa cyatangiye mu mugambwe cyo gusubiza hamwe no kunywanisha inzira guhemuka no kuzegeranya aho ziri hose zari zaratandukanye. Intumbero igira kabiri ni intumbero yo gukomeza umugambwe Sankanya Frodebu kugira ngo ube umugambwe ukomeye. Intumbero igira gatatu ni intumbero ijyanye no kwitegurira ibihe by'amatora twimirije biri imbere bigiye kudushikira mu minsi iri imbere.